ukuba khanguye ecaweni le cawa yenzelwe wena, ukuba ubuyile ecaweni le cawa yenzelwe wena nawe. Icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ngoku.
Naso ofisini yakho uThixo khona. Ukhona nasendlini yakho, ukhona nasemotweni yakho, ukhona nasegardini, ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe, ukhona kula pipe uThixo. Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo.
Mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo. Tabathi thuba sibulise kumntu wonke usibukeleyo. Sibulise kumntu wonke osimameleyo kwiindawo zonke enisibukele nimamele nikuzo. Icawa yabantu abangacawiyo seyiqalile intsimbi yesihlanu iseyibethile. Siyabulisa kumntu wonke ke. Igama lam ndingusihle Bonani, andihambi ndedwa, ndihamba nalo mkhonzi.
Bawoma sithatha ithuba ndibulise kumama utata ubhuti osisi ontangandini nakuye wonke umntu osimamele ngelihlelo mvukelo wethu uYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Sicela ke nihlale nathi kule nkqubo yecawa yabantu abangacawiyo kude kufikelela xesha lethu lokuphuma. Igama lam isengu-Anelelo wakaMnguni.
Enkosi ke bawo, enkosi ke bawo. Siyathemba ke wonke umntu uselungile into yokuba singene kule yanamhlanje inkonzo. Xa siqukumbela bawo, siqukumbela inyanga yabantu abatsha, siqukumbela inyanga yabantu abatsha. Siyathemba ke into yokuba abantu abatsha baqukumbela kunye nathi. Masiyivule inkonzo ke bawo ngomthandazo. Bawo wethu osezulwini, Yise wenkosi yethu enguYesu Kristu, xa kusehla ilanga Thixo litshona kweli cala singakulo livela kwelinye icala, sisondela kuwe Thixo wethu oyingcwele, sisithi ngokusipha kwakho le imini siyabulela. Kunjalo nje sithi akekho uThixo ofana nawe. Siza phambi kobuso bakho Thixo wethu oyingcwele sinokuzithoba Thixo wethu onamandla. Siza sisazi Thixo into yokuba ngenxa yokwenza kwethu nangenxa yeziqeqo zethu Thixo wethu oyingcwele asifanelwanga into yokuba sime phambi kobuso bakho. Kodwa wena Thixo, ngenxa yenceba yakho Thixo, uyasivumela into yokuba sincokole kunye nawe. Siza ke Thixo phambi kobuso bakho sinethemba lalo nceba lokuba wena Thixo uza kusithobela indlebe yakho usimamele Thixo wethu oyingcwele. Siza ke kule nkonzo Thixo siqukumbela inyanga yabantu abatsha ngokwekhalenda yelilo Mzantsi Afrika Thixo wethu oyingcwele. Abantu abatsha Thixo wethu ngokwembali yelizwe abancama ubomi babo belela Thixo into yokuba baphume kwisandla sengcinezelo Thixo wethu oyingcwele. Kwimbali esiyifundayo eBhayibhileni Thixo wethu onamandla, sikwazi wena njengoThixo osoloko ukwicala labantu abacinezelekileyo Thixo wethu oyingcwele. Sithi ke Thixo xa sijonga indlela abantu abatsha abaphila ngayo ubuninzi babo Thixo wethu oyingcwele ingangathi Thixo basacinezelekile. Ilishwa lelokuba asibonakali ncam Thixo isandla esibacinezeleyo ngoba asikwazi nokukhomba ibala njengaphambili Thixo wethu, sithi umntonje ucinezele umntomje. Kodwa Thixo umntomtsha usabonakala ecinezelekile. Ngoko Thixo xa siqukumbela le nyanga yabo Thixo wethu ingcwele, siyithandazela inkululeko Thixo wethu empilweni yabo Thixo wethu onamandla. asazi ke Thixo inkululeko into yokuba ibonakala njani, kodwa Thixo sinesiqiniseke into yokuba umntu uyeva ngaphakathi kuye emphufumlweni xa izinto ingathi ziyalunga. Thixo wethu eyingcwele, asithandazeli ke Thixo into yokuba indlela enibona ngayo ukuba kuyalunga ibe yindlela ozasinika sonke Thixo into yokuba masihambe ngayo. Kodwa Thixo wethu onamandla, uyayazi Thixo izinto ezisicinizeleyo ngabanye ngabanye. Loo nto Thixo xa siqukumbela le nyanga Thixo wethu oyingcwele, sicela wena Thixo wethu namandla into yokuba ube kunye nathi Thixo wethu, ube kunye nawo wonke umntu weli loMzantsi Afrika Thixo wethu othandazela inkululeko. Abantu abadala Thixo sebethandazela abantwana babo Thixo wethu oyingcwele, ngoba Thixo le ngcinezelo sebayiqhela. Ngoko Thixo bathandazele into yokuba okuba kukhululeka abantwana babo Thixo wethu oyingcwele. Siza kuwe ke Thixo, sizokubongoza Thixo into yokuba usimamele, kunjalo nje usive Thixo wethu oyingcwele, ngokuba asinalo elinye ithemba Thixo ngaphandle kwakho. Siza kuwe ke Thixo sicela kananjalo into yokuba ungene kunye nathi Thixo kule nkonzo, ize ithi xa iqhutywa Thixo naxa kubekwa ilizwi ube ukhona ngaphakathi. Sicela wena ke Thixo, sikuthembile kananjalo and yokuba ukhona apha uYesu Kristu Inkosi yethu ngoku nangona phakade. Amen,
amen.
Thank you.
Bawo sesibuyile ke ngoku emthandazweni. Siqale phambi kokuba siza kuye emazweni. Siqale senze umbulelo bawo, senze umbulelo kubantu abamane besithi gqulu ukucofa usubscribe. Simane sibulela ke nakubantu abantu besithi gqulu ukucofa ulike. Noko iyavela into yokuba abantu bayasubscribe abawo. Loo nto
bawo awunothi bayasubscribe abawo, bayanikela.
Bayanikela bawo, bayanikela nalolona gama lirayithi. Ngoko ke siphinde sicele bazalwane kubantu abangekanikeli, kubantu abangekasubscribe, sicele into yokuba abantu basubscribe bazalwane. Ukuba uyayithanda ke le nkqubo uzicofe ulike, sicele ke uzicofe nala button kashare. Xa so usubscribeile ke ikhona laa nto ingathi yibhell apha ecani kosubscribe, i-notification bell, ucofe yona ukwenzele imane ikukhumbuza ukuba icawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Ke bawo umnikelo lo sizouya ke ngoku emazweni.
Bawo inkonzo yomlomo ishiya ngaphandle.
Inkonzo yomlomo bazalwane, inkonzo yomlomo singalibali ukunikelana ngayo. Xa udibana nomntu, udibana naye noba kuseteksini noba kusemsebenzini, uthi icawa yabantu abangacawiyo iyaqala. Noba ke uye wadibana nabantu phaa kophayiphu, abantu abasimameleyo mhlawumbi banedata phaa, nani bazalwane siyicela inkonzo yomlomo. Bawo ke siyemazweni, abantu ze basilinde phi?
Bawo sicela abantu basilinde kule ncwadi yesibini yompostile uPetros. Isahluko sesi yasesithathu ne. Ivesi esiza kuma kuyo ke ileya ka-9. UPetros wesibini chapter 3:9. Uzawuqala ke apho ke ubone ukuthi uqale khona Bible.
Okay.
Emveni kwale inkomo.
Emveni kwale inkomo. Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yesibini kaPetros ngesahluko sesithathu. Sizawuqala kwivesi yesibhozo yokutsho kwivesi yeshumi phantsi kwesihloko esithi imini yokuza kukaKristu. Incwadi kaPetros wesibini okanye incwadi yesibini kaPetros uchapter 3 siqale kuvesi 8 yokutsho kuvesi 10 imini yokuza kukaKristu. Ifundeka ke ngolu hlobo. Le nto ke inyama ingafihlakali kuni zintanda ukuba phambi kwenkosi imini enye injengeminyaka eliwaka neminyaka eliwaka injengemini enye. Inkosi ayilibali dinga njengoko abathile baba yalibala. Isuka izeke kadumsindo ingangi kungatshabalala nabani ingabonke bangasinga enguqukweni. Iya kufika ke imini yenkosi njengesela ebusuku eliya kuthi ngayo izulu lidlule liqhuqhumba zithi ke iziqalelo zitshe zichithakale nomhlaba nayo imisebenzi ekuwo itshiswe kuthi tu elililizwi lenkosi. Nkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngokunangonaphakade. Amen.
Amen.
Kosi ndithembe wena andingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke ngokubawo.
Inkosi ayilibali. Bawo mandibulise ke kwakhona kuye wonke umntu omameleyo ilihlo lomvukeli wethu uYesu Kristu yethu. Amen.
Amen.
Nisamamele ke icawe yabantu
abangacaweyo
kule ncwadi ke yesibini yompostile uPetros isahluko sesiya sesithathu
awukwasiyam
sama ke klavesi yesithoba
ewe bawo
o inkosi le uPetros ubalela makholwa ewakhumbuza ngokuza kukaYesu okwesibini.
Ewe bawo.
Bawo, sikule ncwadi okanye sikule nyanga yabantu abatsha.
Ewe bawo.
Kwaye siyayiphetha inyanga yabantu abatsha. Sikhunjuzwa ke nguPetrose kule ncwadi ayibhala okwesibini okanye yesibini yakhe ekhumbuza abantu abaneenkqondo ezilibalayo.
Ewe bawo.
Qondo ke ezilibalayo ukuba okanye ezilityaziswa into yokulinda. Ngoba siyakwazi ukuthandaza, siyakwazi ukucela, silinde uThixo ukuba uza kuyenza into.
Ewe, Nkosi yam.
Kodwa ithi iBhayibhile iminyaka eliwaka iyafana nemini enye.
Ifana nemini enye.
Kwaye nemini enye iyafana neminyaka eliwaka. So silinde phantsi kweloo nto singaliqondi kakuhle ixesha lokulinda.
Ewe bawo.
Kodwa imile into ithi inkosi
inkosi
ayilibali dinga.
Ndawo.
Ixesha silenzelwa ngabantu, silenzelwa ngodelihlazo nabagxeki.
Ewe bawo.
Abazokuthi le nto uyithandazelayo yayithandazelwa ngabazali bakho.
Ewe bawo.
Phofu nabo babeyibone ithandazelwa ngababa abazali.
Ewe bawo.
Ababa abazali babeyibone ithandazelwa ngababa abazali.
Ewe bawo.
Ayizokwenzeka ke ngoku ngoba babhubha belinde ukuthi bakhululwe.
Ewe, Nkosi yam.
Kodwa uPetrose uyakhumbuza ukuba inkosi
inkosi
ayilibali dinga.
Ewe bawo.
Bakuxelela ukuthi kudala uthandazela abantwana bakho.
Ewe bawo.
Ngoku ubheke engcwabini bathi kudala ucela ukuphiliswa, ayenzeki loo nto. Noske ufe ube kanye.
Ewe, Nkosi yam.
Ngoba iimali zakho ziphelile ngenxa yokuthi seyilithuba eli.
Awu, seyilithuba bawo.
Kusenzeka. abantu ubuthandaza nabo imithandazo yabo iphumelele.
Aw.
Wena samile.
Samile
ndawo ubuguye. Bakuxelela abantu ukuba ngexesha eli liyakushiya. Kodwa Petros ukukhumbuza okanye uzama ukubuyisa loo ngqondo.
Ewe babo.
Ufuna ukuguqa. Athi inkosi ayilibalidinga. Nokuba ke abagxeki bangagxeka bathi uThixo wakho ukulibele. Kodwa iyasikhumbuza iBhayibhile ethi unengcinga eziphakamileyo ngathi wasazi singekabunjwa. So inkosi ayilibalibali. Mntomtsha izama ukusondela kuwe ngoku.
Ewe bawo.
Besicengana naye uThixo. Besicengana naye uThixo. Sisilwa naye, sizamazamana naye.
Ewe bawo.
Ukuba asinike ezethu izinto. Kulinyanga. Saxelela ukuthi masilinde.
Awu, Nkosi yam.
Kodwa ekuhambeni kwexesha kuzaba nzima.
Ewe bawo.
Ngoba ayonto imnandi ukulinda abantu abasondeleyo okanye abalapha icamkwakho bakuxelela ukuthi ixesha liyakushiya.
Ixesha liyakushiya.
Bekufanele ukuthi ngoku wenze into ethile.
Ewe bawo.
Utheni ungazame elihlobo wenzela ukuthi uzolunga ebomini bakho.
Awu Nkosi yam.
Sizokukhumbuza thina namhlanje njengoPetrose ekukhumbuza ababazalwane. Inkosi,
Nkosi
ayilibalidinga. Ngoba iminyaka eliwaka fana neminenye nonyaka okanye nemini enye ifana neminyaka
eliwaka.
Umhlawumbi wena kudala uthandaza ubala iminyaka ngoku minemihlanu akulunge kodwa umhlawumbi emehlweni kaThixo.
Emehlweni kaThixo.
Seyimizuzwana.
Ewe bawo.
Uthandaza. Ngexesha elifanelekileyo uzawuza uThixo ebumini bakho. Kwaye uza kuyibona xa efikile. Bawubonani?
Ewe bawo.
Bathi abantu abakheke baya ezirestaurenti. Bantwana bahle bedinga ukuba uodile phayana. Bantwana bahle bedinga ufika. Bantwana bahle bedinga kukho umntu ozothi ufuna ntoni na.
Bantwana bahle
bedinga ahambe. Bantwana bahle bedinga ngoku usalindile.
Bantwana
bahle bedinga amane ebuya esiza kuwe athi kubana. Bantwana bahle bedinga akho nto onye uyidingayo kwenzela ukuthi kulungele ya uyilindileyo. Bantwana bahle abuze ubana awufuni kofu awufuni manzi. Bantwana bahle bedinga aze okanye ize loo nto yokulibazisa. Nokrestu ke bantwana bahle bedinga sithi silinde elo dinga linjalo. Zikhona izinto bantwana bahle bedinga amane esibuza ukubana awufuni into yokulibazisa.
Bantwana
bahle bedinga amane esinika amaqithiqithi. Bantwana bahle okulinda. Bantwana bahle kodwa akalibelanga dinga yena. Bantwana bahle bedinga zikhona izinto apha ebomini bakho omane uzibona ukubana uthini uThixo uyakwazi ukumncumisa. Ungafumani msebenzi nje bantwana bahle bedinga okanye bantwana bahle bedinga unxilelwa ngabantwana okanye zingalu ungi izinto zakho akhona amanye
amaqhawe
bantwana bahle bedinga amana kuncumisa ngawe uThixo kodwa uthi uThixo enganiki nje into
lwethile
wena
kodwa uyandincumisa kwelicala akhona ke amaqithiqithi okuhlala ekulindile
hey nkosi yam
dinga bana bahlebe uzungamameli yonke
into
bana bahlebe dinga baza kuxelela odelihlazo baza kuxelela abagxeki bana bahlebe dinga ixesheli liyakushiya
bana nkosi yam
okanye bekufanele ukuthi wenze into ethile ukuze kulungelwe bana bahlebe dinga ngoba abantu beliphakade soloko benazi izisombululo zezingxaki zabantu
abantu
beliphakade soloko benayo into yokuthetha bana bahlebe dinga kodwa wena usuhlele ulinde bana bahlebe dinga uyeza ukuthi uYesu okanye inkosi ayilibali dinga bana bahlebe dinga ayilibali dinga kodwa ekulindeni kwakho into bana bahlebe dinga endikuxelela yona namhlanje akhona amaqithiqithi azomane ekunika wona uYesu aphendleleni bana bahlebe dinga umane uncuma wedwa ithi inhliziyo igakamba akungcumise uThixo amane imvula yakhe yensikelelo eyithulula phezu kwakho ngoba inkosi ayilibali
dinga
uyangcengeshelwa ke umhlaba kwenzela ukuthi xa kufika idinga likaThixo afike ulungile wena bana bahle alifika ke idinga likaThixo athi umculi uphendula abantu bejongile
nkosi yam
aphendula
uThixo
aphendula athi umnye umculi wandithatha uThixo wabona bahle bedinga
wabeka
apha ngoba unobubele
ngabo
bana bahle bedinga aphendula uThixo andithathe apha andibeke kwindawo ephakamileyo
nkosi yam
unobubele ngabo akalibali dinga ke uThixo umhlambi bazaba mnyama emehlweni akho okanye kuzaba mnyama phambi kwakho xa kuzwa ulunga bana bahle bedinga ndifuna ukuthi bambelela wena
bambelela
olaziyo nawe noThixo
kwenzela
ukuthi xa ifika yena bana bahle bedinga afike usendaweni elungileyo ungathi wona ufuna ukuncama uthi kudala bana bahle bedinga ndamlinda loThixo uthi kudala bana bahle dinga ndambekezela loThixo kudala namncenga loThixo bana bahle kodwa sizokukhumbuza namhlanje ukubana uThixo ke akalibali dinga okanye inkosi ayilibali dinga bana bahle dinga ufuneka ke sihlale bana bahle dinga phansi komnqamlezo bana bahle dinga sihlale bana bahle dinga ungekho mnandi ngoba akukho mnandi ulinda into ongayaziyo bana bahle dinga ulinda into engaqondakaliyo bana bahle bedinga kodwa siyakhumbuzwa bana bahle bedinga silinde lo nto ingaqondakaliyo silinde lo nto singayaziyo ukubana inkosi ayilibali
dinga
yaba
Oh,
Inkosi ayilibali dinga. Njengoko bathile baba iyalibala. Se uchilo bawo into yokuba sisondela kubantu abatsha. So uchilo nokuthi imini enye njengeminyaka eliwaka. Iminyaka eliwaka injengemini enye. Kuye kuthi ke bawo. Xa usenza into oyithandayo. Ukuba kubekwe ixesha lokuba uzawuyeka ukwenza le nto ngexesha elithile. Ubone sekuphela ixesha.
Oh, ixesha.
Ngoba wenza into oyithandayo okanye into okholelwayo kuyo. Kodwa kuthi xa usenza into ebangela uzive into yokubusa emsebenzini. Ngamafutshane usenza into ongayithandiyo. Ukuba kubekwe ixesha lokuba kufuneke ube kanti uyagqiba ngexesha elithile.
Okay.
Usebenze 2 minutes xa ujonga ixesha. Ubone kugqithe 2 minutes. Kube kuwe kungathi seyigqithile yure. Ngoba awuyithandi le ndawo kuyo. Ixesha lokuba mawuhambe kule ndawo kuyo ingathi alisafiki. Kukho ukucaphuka okanye kukho ixhala lokuba ingathi ayizuphela le nto. Loo nto ibe ngangathi yiyo libamba ixesha. Iyakwazi ukwenzeka le nto kubantu ababini abenza umsebenzi omnye ngaxeshanye. Xa kufika ixesha omnye athi likhawulezile ixesha. Omnye athi alikhawulezanga ngokwaneleyo. Bekungathi andisaphumi phaa. Ixesha lona lihambe ngendlela enye. Kodwa abantu ababini lixothile ixesha, likhawulezile ixesha. Ifike ithi le nto as much as sikwazi ukujonga ixesha bawo.
As much as sikwazi.
Kodwa kumntu ngamnye ixesha lihambi ngokufana. Xa sikwazi abantu ababini bayibona into ingathi iyatsala okanye iyakhawuleza kodwa bakwindawo eyi-1 ichaza ukuthi loo nto ixesha ebantwini alihambi ngokufana. Siyakwazi ulijonga ebhodini okanye edongeni ixesha kodwa ixesha alihambi ngokufana ebantwini. Ngoko kuyanyanzeleka into yokuba idinga olenzileyo kunye noThixo wakho lingafani nedinga elenziwe ngomnye umntu ngoba amaxesha asiweva ngokufana.
Ewe baba.
Kukho abazali bathi xa bejonga mfokamnguni bathi ingathi sesancedakala siqale sihlupheke kwenzele sizofunda ubomi.
Eyikho siya.
omnye oyiki into yokuba ingathi ndiye ndaphumelela msinya abantwana bam abazukwazi ukuhlupheka ngoba ixesha labo bazifumana izinto kalula ngoba abazokufunda ubunzima behlabathi kanti abantu bayakwazi nokukhula kwixesha okanye kwikhaya elinye fokamnguni benezinto ezinye okanye bengenanto bobabini bantwana bahle bakathixa ixesha liyafana bazalwane abathandwa yinkosi kodwa indlela abazawuphuma ngayo bazalwane lingafani yona bantwana bahle bakathixo ngoba ixesha silijonga ebhodini ngendlela enye kodwa kuthi ixesha alihambi ngokufanayo ngoko inkosi ayilibali dinga mhlawumbi idingi into yokuba thina sazi into yokuba yintoni esivumelene ngayo kwakunye noThixo bantwana bahle bakaThixo kwenzele sizoyazi into yokuba ixesha elam kwakunye nelakho akumelanga lifane bantwana bahle bakaThixo ngoba izinto ezithethwa ngabantu fokamnguni abane besithi kudala uthetha le nto inye ayide ifezeke bona bathethe izinto ezehlukileyo noThixo abathethanga lento wena oyithethe noThixo ngoko awunabatyholo okanye awunabasola xa becinga into yokuba uThixo wena ukulibele ngoba kakade abantu baba uThixo uyalibala kanti uThixo yena akalibali dinga ngabantu aba bacinga uThixo uyalibala siza ke ngokubazalwane sizokucenga into yokuba khangela wena sivumelano sakho kwakunye noThixo.
Eyi Nkosi yam.
Kwakungenelela umuntu wesithathu kwisivumelwano sabantu ababili. Kuqala kube ngathi esisivumelwane ukhona ongenzi kakuhle. Bantwana bahle bakaThixo kanti bekuvunyelwene into yokuba kuza kwenziwa into ethile ngexesha elithile. Afika umuntu wesithathu ngoba yena ujonga elakhe icala. Bantwana bahle bakaThixo abagxeki bahleli bejonga kwelabo icala. Abajongi le nto nina nivumelene ngayo. Abagxeki bajonga ngokwelabo icala. Ukuba ibindim bendingasoze ndilinde ixesha elingakani. Kanti ayinguye lowa. Bantwana bahle bakaThixo. Uthi yena ukubibi nguye bazalwane bam abathandwa inkosi mhlambi siye sibhidwe nezonto athi umntu ukuba ibindim ibingasoze yenzeke isilibali into yokuba ayinguye lo lona akazazi indlelo zihambileyo kwakunye noThixo bantwana bahle bakaThixo ngoba kusenokwenzeka wena ikhona into uThixo ayilungisayo kunye nawe uthi wawuleqa ezinye izinto bazalwane afika uThixo athi bendizise le nto ube wena leqe isivumelwano sabanye abantu. Abantu bona baba uThixo uyalibala. Kanti bazalwane akakulibelanga uThixo. Mhlanje mhlambi yona nto esiza kuyo kwinto yokuba akakulibelanga uThixo. Ungayibala mhlambi bazalwane iminyaka. Ungayibala kunjalo nje ungayibala ide yenze sense nakomnye umntu ombaliselayo kodwa uThixo yena akakulibelanga bazalwane kungenzeka into yokuba uthi wakujonga nabanye abantu abahamba phambi kwakho babesemva kwakho ngelinye ixesha bantwana bahle bakaThixo kunjalo nje nezinto abazaziyo ngoku wayebabefundiswe nguwe ezonto bantwana bahle bakaThixo de mhlawumbi wazi into yokuba wayexakwe yinto ethile ndambonisa bazalwane kodwa ngoku nguyohamba phambi kwam mna ndisemva ndise kodwa bazalwane eyona nto siza kuyo akakulibelanga uThixo. Lizawufikela kwixesha lona. Mhlambi singajongi ngendlela thina esijonga ngayo amaxesha. Kodwa yona nto ibalulekileyo bazalwane uThixo akakulibelanga. UYesu Kristu iNkosi yethu ngoku nangonaphakade. Amen.
Amen. bawo mhlawumbi amaIsrayeli
ewe bawo
angayingqina ukuba inkosi ayilibali
ngokwasi yam
mhlawumbi amaIsrayeli angayingqina kakuhlele ukuba endleleni ebeke dingi
ewe bawo
eka qale bese iyiphuna uzoyazi ukuba uYesu akalibali thina
ngokuthi yam
mhlawumbi ude umthuke noThixo
ewe bawo
ukuba Yesu okanye inkosi ayilibali thina mhlawumbi noMariya naye angayingqina kakuhle le nto
ewe bawo
ukuba uYesu akalibali thina
ngosi yam
kuneka Lazaro ade anuke engcwabeni
ngosi yam
bamkhalale noThixo ukuba buphi ngoku bekusenzeka into ethile theni ungenazi iindlebe zokumamela
ewe bawo
utheni ungenavelwane sukubize ungasabeki usithi uyamthanda uLazaro
awu
utheni
utheni
kodwa bayibone kakuhle ukuba Thixo okanye inkosi ayililibali
libali dinga bawo
mhlawumbi neka siqale silile kuqala
ewe bawo
kwenzela ukuthi sizowubona kakuhle kuba inkosi
ewe bawo
ayililibali
libali dinga
mhlawumbi kufuneka sibethwe sisetyenziswe kakubi
iphutha
sizowuyazi ukuba
inkosi
ayililibali dinga sesikhululile uFaro endleleni akhumbula ukuthi aba bantu bebendisebenzela apha sithi siphumulile endleleni sesisithi inkosi ayililibali dinga banwana bahle bedinga athi uFaro banwana bahle bedinga makhe banwana bahle bedinga masibalileqena baba
masibalileqena babantu
bedinga bathi abagxeki masibalileqena babantu ngoba abagxeki banwana bahle bedinga bahleli bekhona
ewe babo
banwana bahle bedinga abantu abazoma phambi kwendlela kaThixo bahleli bekhona endleleni banwana bahle bedinga mhlawumbi sesiphumulile banaba bahlibedinga sesiphumulile banaba ila inali ulwandle
sesithi
hayi nyani siyaya ekwelilizwe besithenjiswe ngalo banaba bahlibedinga uthi gqi uchaba banaba bahlibedinga sikhale banaba bahlibedinga utheni banaba bahlibedinga utheni Thixo ungasithandi utheni Thixo besithe asifuna ukuphuma kwalalizwe Thixo siyeke sibe sikule ndawo sikuyo
asifuna
lilizwe usisa kulo ngoba kwakho abakubi emehlweni siyazithetha izinto bana bahlibe esifuna ukuzithetha uThixo uthenda usenze ihlobo Thixo kodwa abemile athi bana mna andililibali dinga umhlambi kufuneka kuqala bana bahlibe dinga sibe phakathi kolwandle
nothaba
lethu bana bahlibe kwenzela ukuthi bana bahlibedinga sizothikala ifika bana bahlibedinga idinga silazi ukubana lifikile ngenene nanganyani bana bahlibedinga sizokwazi ukuthi simenza mkhulu uThixo
ewe bawo
umhlambi asizulazi xa lifikile bana bahlibedinga okanye asizuli appreciate xa lifikile ngoba asiqalanga sagqithe umnyameni lithi selifikile kwabanye abantu bana bahlibedinga badlale ngalo idinga okanye balukunezengalo abanye abantu
bana bahlibedinga
idinga wena uye ubelekilike okanye umfazi ongazelanga uye ubelekilike
hey Nkosi yami
balibali ukuthi uYesu akalibali idinga bana bahlube idinga into esizama ukuyithetha bana bahlube kule ndawo ulile kuye okanye bana bahlube ungalila namhlanje bana bahlube idinga ulungiselela idinga lakho elikhulu elizayo bana bahlube idinga umhlambi ungabethwa namhlanje ngamaqhwa kodwa ulingiselelwa idinga lakho elizayo bambelela ke kule ndawo ubambelele kuye bana bahlube idinga ncakamela kulo thixo uncakamela uthixo akazubonakala ezantsi kwentaba bana kufuneka unyukele uzolibona idinga lakhe bana bahlube idinga sizowuthi namhlanje uthixo akalibali idinga umhlambi kufuneka kuqala sibe seyiphutha qala kwenzela ukuthi kuzobonakala idinga lethu ngomsa
bawo sithetha nabantu abatsha ngokwencwadi zethu ke zelizwe umntu omtsha bathi qala kwiminyaka eyi-18 yokutsho ku-35 sawuphinda siziinterpretele kodwa umntu omtsha ngumntu osephilile lowo ngumntu lowo osebuhambile ubomi noba sekuthiwa umtsha kangakanani kodwa udibene nezinto zobomi ndiyazi ke nokuba yintoni bazalwane esiphakathi kuyo ngeli xesha kodwa besikhe sakwenye ingxaki apha ekuphileni kwethu njengomntu omtsha kunjalo nje bezikhona iingxaki apho umntu ebecingile yokuba akuphumeki kule ngxaki kodwa mhlawumbi noba ibingabazali waqhubeka nobomi uphakathi kuloo ngxaki mhlawumbi awuyazi noba kwakunini okanye kwajika ntoni bantwana bahle bakathixo kodwa wazibona seyinto oyibalisayo leyo bakhona abantu fokamnguni bathi mna sendigqithe kwiinto ezininzi kuthiwa kumjonga into yokuba ugqithe kwiinto ezininzi ube umngaka abesithi yena sendigqithe kwiinto ezininzi abakwazi ubalisa ke umntu xa ephakathi noba ngomphi umntu banqabile abantu abakwazi ukubalisa sele bephakathi bantwana bahle bakathixo ndadibana nomntu othile wenza into ethile ngoku seyeyibalisa ithi loo nto wagqitha kuloo nto bantwana bahle bakathixo ithi loo nto ngokwayephakathi bayibinzima le nto engayiqondi into yokuba uyakuza yibalise ngeminye ethile bantwana bahle bakathixo kodwa loo nto iveza into yokuba uthixo okanye inkosi ayilibali dinga bantwana bahle bakathixo noba mhlawumbi kukhona abantu abatsha ngoku bantwana bahle bakathixo abanye zange basigqibe isikolo mvokamnguni abanye mhlambi zange baqhubeke nesikolo abanye mhlambi bayeka bengekafiki nase high school bantwana bahle bakathixo kodwa banqabile abantu bantwana bahle bakathixo mhlambi abangagqithanga kusub A bantwana bahle bakathixo abanye mhlambi becinga into yokuba kwa isikolo esi asiyonto endiyiphiweyo bantwana bahle bakathixo bamanye amaxesha umntu azazi into yokuba kakade ukuze ndigqithe phambi kweklasi funeke ndiqale ndiyiphinde kuqala bantwana bahle bakathixo kodwa abanye babo bantu mvokamnguni bakhona ababalisayo ngoku sele benezidanga bantwana bahle bakathixo ezininzi futhi bantwana bahle bakathixo aba bantu bakwazi ukuthetha nabantu ekuthiwa batsala nzima esikolweni athi mna ndandilapha bantwana bahle bakathixo ndicinga into yokuba uthixo akandiboni nabantu kumhlawumbi abanye bengathenjwa nazititshala esikolweni bantwana bahle bakathixo athi kodwa mna ndandilapha xa xandikwazi ukugqitha kulonto nawe ungagqitha ngoba uyayazi into yokuba uThixo akazanga lilibale eliya idinga bantwana bahle bakathi xa khona amathuba bazalwane abanye bethu okanye abanye benu kwezindawo nikuzo apho khona amathuba apho ungayazi nokuba uzawulala utyentoni bantwana bahle bakathixo kodwa kwavela icebo ongalaziyo nokuba lisuka phi mhlawumbi noba yitshomi yakho yakudala yavela yenza icebo bantwana bahle bakathixo lowo ibiyinkosi isenza idinga bantwana bahle bakathixo ukuba wawukhe wagqitha kwizinto ezinjalo kunjalo njengoku uthi wakujonga umane usithi ndigqithile ezintweni ibinguthixo lowo efezekisa idinga nangoku ukuba wakho uthixo walifezekisa idinga ngaphambili nangoku inkosi ayilibali idinga
bawo ithenye indumiso
awunkosi yam
ukulila kwethu
lila kwethu bawo
wakujika wena yakuqamba
yakuqamba bawo
siza kulila siza kulila siza kulila
awunkosi yam
siza kulila imihla nezolo kodwa ukulila kwethu uza kujika uThixo
uza kujika uThixo
bantwana bahle bedinga ngoba inkosi
inkosi bawo
ayilibali
idinga
ungalila namhlanje
ewe bawo
bantwana bahle bedinga ude ube yintlekisa ekuhlaleni bantwana bahle bedinga ude ngamanye amathuba uthethe wedwa endleleni
bana
ube ngangathi ushiywa zingqondo
bantwana
bahle bedinga abantu bangcokole ngawe kweWhatsApp bantwana bahle bedinga nevoice note bantwana bahle bedinga zijikeleze ngegama lakho
bantwana
bahle bedinga uthi xa kungekho nto yokuhlekisa bantwana bahle bedinga uhlekiswe ngawe bantwana bahle bedinga ngoba izinto asikakulungeli namhlanje ngoba abantu beliphakade bantwana bahle bedinga bathi bana xa kungekalungelwa bantwana bahle bedinga bahlekise ngawe onke ungabi nalo negama bantwana bahle bedinga ube yingxaki yakho bantwana bahle bedinga ube yingxaki yakho ubizwe ngengxaki yakho
ekuhlaleni
bantwana bahle bedinga uthethwe ngawe ngamanye amathuba ukhona bantwana bahle bedinga kodwa ube negama ubizwa ngalo
bawo
ikheleke inhliziyo yakho
bantwana
bahle bedinga ulile ungafuni nokudibana nabantu kwelinye ixesha
bantwana bahle bedinga
kodwa sizowuthi namhlanje mntomtha
bantwana
bahle bedinga inkosi
ayilibali idinga
bantwana bahle bedinga ungasebenza nzima namhlanje bantwana bahle bedinga ungalala bantwana bahle bedinga ulale emsebenzini
bantwana
bahle bedinga kuba usithi uzamele ngomso kodwa kungalungi ungawabetha amatshe bantwana bahle bedinga ungawabetha amatshe eyiphutha othi uza kujika uYesu okanye uThixo ukulila kwakho ibe kukuqamba bantwana bahle bedinga umhlawumbi ingomso bantwana bahle bedinga xa ifikile inkosi ebomini bakho yabutshintsha ubomi bakho bantwana bahle bedinga uzawuthi ingcwele bantwana bahle bedinga inkosi
bantwana
bahle bedinga ngoba ibujikile ubomi bakho bantwana bahle bedinga ngoba inkosi ayilibali idinga bantwana bahle bedinga kwaye xa ifikile inkosi bantwana bahle bedinga ifika thina bantwana bahle bedinga sivalile singafuni ukunceda bantwana bahle bedinga isivalile singafuni ukunika msebenzi sivalile singafuni ukunika kude kodwa icebo likaThixo ligqithe ngapha kwa amandla kaThixo agqithe ngapha kwethu amandla ethu amandla kaThixo agqithe ngapha kwabantu beliphakade amandla kaThixo agqithe ngapha bantwana bahle bedinga kwatyalika zethu sivalile thina bantwana bahle bedinga ngoba inkosi
ayilibali idinga
bantwana bahle bedinga inkosi ayilibali
idinga
ifike izosula inyembezi emehlweni zakho ifike bantwana bahle bedinga ikosule ekosula amanxeba bantwana bahle bedinga ngoba inkosi ayilibali idinga
ikhwinto ke bawo xa usondele emgcini
Oh, kusiyami.
Sifika phi intandabuzo?
Oh.
Xa usondela emgcini, ifika phi imibuzo?
Oh,
xa uzayugqiba. Xa se izawuphela xa se uzawuphumelela kufike intandabuzo bantwana bahle bakathixo bangaphi fokamnguna abantu abakhe banetalente bakhula nayo bazalwane bam abathandwa inkosi mhlawumbi noba ngumntwana wakhe wadlala ibhola akakhathalelwa apha edlala apha ekuhlaleni emana eyo engoyena mntwana ugqwesileyo bantwana bahle bakathixo athi mhlawumbi xa sele engathi uyagqwesa baqale bafika bangantu abangabagxeki bantwana bahle bakathixo bamrhwebeshele ekubeni makajonge into yokuba abantu abasuka endaweni yakhe ngabantu abanjani akekho umntu owakhe waphumeleliswa kudlala ibhola apho usuka khona ngoku wena ucinga ntoni ucinga fana ungaphumelela abantu ajonge umntu into yokuba ingathi iba bantu banyanisile bantwana bahle bakathixo kanti leli xesha kuzawufika abantu abakwazi ukubona abantu baphumelele kuxhomekeke into yokuba ubamamele kangakanani na abagxeki bantwana bahle bakathixo abanye bayayeka fokamnguni bahlale phantsi ngenxa yokumamela abagxeki bantwana bahle bakathixo ifike ixesha lokuba apha bekuzawufika abantu ne-opportunity angayi ngoba umamele abagxeki bantwana bahle bakathixo kanti bazalwane namhlanje xa kufika intandabuzo engqondweni mhlawumbi ithi loo nto sowusondele entanjeni bantwana bahle bakathixo ngoko nyamezela kancikane bantwana bahle bakathixo xa kufika ukuthandabuza engqondweni mhlawumbi usondele ekugqibeleni ngoko nyamezela kancikane bantwana bahle bakathixo umntu ayeke mvokamnguni uthi hayi ngoku kudala ndiaplayela le misebenzi bantwana bahle bakathixo ngoko ndiyayeka bantwana bahle bakathixo athi xa efika kule veki zayo adibane nomntu athi bendidinga abantu abafana nawe kodwa sekuvaliwe ngoku abe ebeyibonile fokamnguni kodwa kufike intandabuzo engqondweni bantwana bahle bakathixo mhlawumbi bazalwane xa kufika intandabuzo sekuzawusondela entanjeni ngoko nyamezela kancikane ngoba uthixo akalibalidinga bantwana bahle bakathixo ngoko thina kudingeka into yokuba senzo kwethu simane siqhuba simane sisiya phambili ngoba bazalwane owethu umsebenzi kukuhlala silinde sinethemba bantwana bahle bakathixo ngoba eyona nto ibalulekileyo zesithi silindile sibe nokholo into yokuba i-order yethu okanye isivumelwano sethu kwakunye nothixo besivumelene into evakalayo kwakunye nothixo bantwana bahle bakathixo ngoko kuyanyanzeleka xa sicinga into yokuba masithandabuze kungona kuzawubizwe lethu nani lelizwe lenkosi eli eliviwa obumnyama baleke makasikelele uthixo elizwi ukufunda nokushunyelwa kalo ngoYesu Kristu inkosi yethu ngoku nangona phakade amen
amen
Oh,
Masibulele ke.
Awu.
Masibulele bawo kumuntu wonke othe wasibukela kwati kwangoku. Inkosi kakhulu bazalwane. Inkosi kakhulu phambi kuba sihambe bawo. Masele sibakhumbuza ngomnikelo bawo.
Masibulele nawo bawo ukutyala bawo.
Ukutyalile bawo.
Bawo ke sikule ncwadi ke okanye sikule ndawo yomnikelo bawo. Siyacela ke kuwo wonke umntu ongekanikeli bawo. Acofe usubscribe osekudala enikela acofe ulike ayishirishe le nkqubo yethu yokufikelela nayo lapho singakwazi ukufikelela khona thina. Kwindawo yonke ohamba kuyo ke siyakucela ukuthi uchaze ukubana icawa yabantu abangacawiyo iyaqala rhoqo ngentsimbi yesihlanu ibhexeshwa ke ngulo mzalwane uSihle wakaBonani hamba nam ke okanye ekhatshwa ndim ngamanye amaxesha nangamanye amaxesha kule cawe yabantu abangacawiyo.
Ewe bawo, ewe bawo.
Bawo sibheka ngoku kula nkonzo yakho ke yokubeka. Noba uphethe isilenda kuleve kuphelele uphethe isidudla asakwazi nokungena emnyango so hayi basitheme ngokuba uphethe isilenda esizokwazi ukuthi usibeke kakuhle bawo.
Oh ewe 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 bawo namhlanje ndithi mandibeke bawo mandibeke since sivala inyanga yabantu abatsha ukhona umnye umzalwane ndikhe ndibeke noko on a high note. Khona omnye umzalwane bawo, khona omnye umzalwane wakwaHloma kuthiwa nguphathisa nani.
Bawo bawo uyazi bawo kwakuthiwa itoni inyukile abantu abakwazi ukungena. Soyibeka on a high
note. Hayi kaloku kufuneka sivale on a high note.
Bangakwazi ukungena abantu.
Ewe bawo sivale inyanga yabantu abatsha. Khona omnye umzalwane wakwaHloma ekuthiwa nguphathisa nani. Abantu abamaziyo bathi nguBheni. Kodwa ke uBheni ke wayidefenda ke. besifunda sonke sasenza sonke i-chemistry pha eWalter Sisulu University.
Okay.
Kodwa ngoku upha e-DUT ne? Kodwa upha KZN pha kweza university zapha.
Oh.
Bekungekudala uphathisanani Hloma. Andimniki isidima ngombiza kanjalo.
Mm.
Akho kudala besandobekwa as udokotela. So ndibeka udokotela uHloma babo. Ndibeka udokotela uHloma. Mfana nje omncane.
Hayi babo hayi.
Sivala.
Ndiyayithatha laa nto bendithe.
High note babo.
Hayi high note.
Sibeka udokotela
namhlanje. Uba abantu abatsha noko bayazenza izinto ezintle.
Ayike wathi ke babo sizovala. Ake wathi ngenye imini uyaza asinike ithuba but ke ngamathuba ke la kuba umuntu ehlala kude yena ehlala kude ayike wathi uyaza asinike ithuba akasibalisele isitori sakhe into yokuba usuke phi nayo yonke le nto yabona siye sityeba ke ngokuba isitori siye sityeba sibeka wena ke dokotela
neke siza kanti siphinde imali simyele eDurban.
Ewe sibeka wena dokotela ke namhlanje bawo masivala inkonzo.
Bawo masamkele intsikelelo. Alaba ufefele inkosi yethu uthando nobudlelwane bomoya ongcwele. Kungaphumla phakathi kwethu sonke idibu yenkosi izolanda ibandla layo kwesibini kuKristu inkosi yethu. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Ukuba kanguye ecaweni le icawa ibiyenzelwe wena siyathemba into yokuba ayisekho ngokulonto ukuba ubuyile ecaweni le cawa ibiyenzelwe kwa wena siyabulela kumuntu wonke ube kunye nathi kwade kwaleli thuba icawa yabantu abangacawiyo izawuphinda ibe khona kule veki zayo ngentsimbi yesihlanu masibulele kakhulu le icawa yabantu
abangacawiyo. Ningalebali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Bye bye.
Bye bye. Enkosi.